Any day, you drink honey, your money. I come from the Jesus Christ, I'm not my war. Such a wife, you free, walk on, bunny. The sign chat, never ready, young coupon, bunny, anybody, young move. I see me come back at you. You blow beer, Sunday, and you matter. I'm a person besides, and then when you matter, say,
they tell you I can't cancel Netflix look 1619. What's the one for the trance? You always see cabbage. Now, oh, here, the so trance. And your friend Elizros. I was the canine, did you hear? Now, oh, here, the cost of canine person was the same, and I can't do.
Bedofo video we see a mi kire wo no na omo de eye fani crepe a na omo di di agro but me no e bi sua de ewu it wo hwe video na timi se ba bi a na agudie no nyini na me twetwa ho no ma firi ho no ba bi a na gae no e try se obe translate omo di di fe wo na omo di di agro no sa area ho nyina na me twetwa ho nyina de firi ho no admisre urade nyankopon se wana wo yesa video we see no eye aka Ebenezer ne squad no Awurade Nyankopon hu omomobo na se de all preach say ewa agudie mu no o preach wo seriousness mu ansa na wawu de sere Awurade se Awurade hu no mobo ewa sa akwan no so ma me no nsuade bi ewa ha sei hwade on quotations na na o ka no eye the book of Luke chapter 16 verse 19 eba no na o ka ohiani bi ani sikani bi ho asabo ohiani bi ani sikani bi ho asem ana na woka but mpese me take ohiani na brabo no na me no miedu esuade ewom on se ohiani no bible ne kire se woda sikani na boboa no no ho atutu akuru na enkraman pokura betafre na akuru na aduane pokura obedie akura no onya bi na agye se emproporo wa a efiri sikani no pono so gu fom no enu bi na no opa di na nso kura no twere ne kire se wanya ndi okay ni nyina akire no wote nanie no na owo paradise abra wuye na otwere abraham kukum wote nani no owo paradise a otwere abraham kukum medofo yensu ade e wa hasei obi a ono no epem enkram aduane die aduane anipa die amanagu fomo die wanya bie no na kura tutu no ho a enkram abeta firi mu no do ade ko hospital wonya do ade to aduro dia ye ne kromu onya de wo die no nso wonya but kwabo moden abona brabo se ne yesa fata ma wetimi aduro abraham kukumu a medofo ene ade e pa ne besi miminu mie nu kwan a ye ntimi moya brabo ye enko heaven nenne so obi wa adwumam na sa ho kere ba kakra bi a opekwan bi so de wiya ne boss enam saa kwan we sei so amankrofo bebere mpokura djuma gugu abaayo ana ware woni nukunu nete bara ho kire kakra binti no ofa nukunachi de wono kwakopa djuma na ho kire nti ani sika nti ani djuma wokopa nti agye so woni ne boss bo djuma yansa sika ni we sei e bo atrimoden we pray ohiani no wicked nanso ohiani ne se never me pa me nyankopon pa na me wu akwako hu na mane pa de never me mpa magye nkwa da me pa me nyankopon da ni hia mu nyina akire no wotime bona brabo ese fata e ma okoduru paradise okoduru paradise awotwere abraham kukum medofo ene ne de pa na betete ye ni nyankopon dom the romans chapter 8 verse 35 na chapter said de pa na betete ye ni kristo yesu dom e de ben e ye de ye chese ye de ohia na awokira na ekoma na edaja na edidi atamu na enimguase na eyedie edie na betete ye ni kristo yesu dom enu ase ye ma bibitete ye ni yesu kristo dom da medofo ye mmomode ankura ye mudiem sa awokira na enamu a ma ye mfa awokira nu mu no enkoye bone se ye ohiam ni enam a me ye nu ohia na chi enkoye bone me srew pi se ya bi awiase eduru no eduru adwen sakra bere ebre nipa hwehwa adwen sakra bere no emu nie wo no sanse se me ka me sagu me bo wo ka wo sagu bu anu akire no de wo no ya tamu adwen sakra ni ho biem ewurade me pa cho fa cha me enya djuma ewurade me sire hu me mabo enya djuma me sire pi se no matter how your condition me ma wo nkwaje abotire every wo nsada so ye sikani no type on so na wo ye sikani no nsa so na se nyankopon bresew nyankopon hyira wo sika me sere wo empo awurade da twehwe awurade na ma awurade asem ho hia wo sika ne fabu awurade asem ma enkoso ma enchini ma obi nsakra bua ma obi nsakra wo sika mu nyina chini na empa awurade da sanse sika ne no ti nani o ni wo achire no na owanyanya die ma wo hu na mane a na mane hunu no mu no opensuo ne nsatea sei ko aso ne techerema enya de ese medofo onyaaye wanya da enna menu mienu ti ase aye nyensuo bia ntimi nom ensuo cup baako ye benom ensuo cup mienu ye benom ensuo cup miensa ye benom ensuo no enne se ya nkorakora mpa ye benom sabre yi edom nyina momye hwehwe awurade akira kwa sabre yi misrew momye hwehwe nkwaje emfama ye kra sanse ye duro bre bia enche bibi betimi asi enche ubetimi awu enche metimi awu ebra ye te ase yi ena ye hwehwe ye kra nkwaje ho adwuma eye entem sanse bre bi de anim ba se ese ye kra nkwaje ho adwuma enya de ese ebeye yi da mesre awurade nyankopon a se okan ye ho a hwee ntimi ntete ye ne ne dom no onka wo ho na onka me ho onfa dwen sakra tumie yi oja emfe wura ye say ye ko wura boni mu awurade ntiaye awurade ntiaye awurade ontiaye na onsakra ye by force kopim se beduru na hinie mu ho no say de ohiani no akwakoduru ho no awurade enkonje menu mienu onje emfiri ohiani ahokirim onje emfiri boni tumi mu onje emfiri satan tumi mu kopim se ye bekwakoduru ne nchen awurade nye ne saa maye no mfa emfonso onchaye ewo yesu kristo owu ya ne nansa osodo ye ne dim ujidi saa kase amen urade nshira ofowe de message we sey efa manua na wono nso ntie enye nshira yesu nshira ewo yesu kristo dim amen.